ezikhuphi yabona yabona kwezi bawo kwezi phone zikhoyo kuko ziyabizwa mosithwa zigig ezinto kuthi hayi le phone yakho ino 2 gig yabona kukho abantu ababona ba ino 3 ino memory no 30 yabona xa ihambile phaya ingathi kuthiwa zii-terabytes uyazi uba inkulu ke le imemory ngamandla igcina into eni kho abantu abagcina iinto zabantu zikhuphi angazi uba le memory yakhe agcine zabantu nje ezakhe zigciniwe nazo gciniwe nazo ngoba silapha sikhuphi sifana nomoses umoses uthe xa isithi uthixo kuye emfundini bendikucela uba ndikuthume kwafaro wacinga ihlazo alenze kwafaro kweqatha uba kanene ndabulala umntu phaya andamnika nabantu bakhe ndamngcwaba ngaphandle kosiyakudumisa ngoko ke ndinelo xhala kukhwelo hlazo elimali ukuthi ndiza kulithini ihlazo lam kodwa mphulaphuli uthixo waliayina elahlazo walisinda uthixo ngoba ethole ngoba unjalo kakade uthixo ukusinda amahlazo ethu asimanga apha ngoba singenawo sinawo sancedwa nguthixo umphulaphuli welizwe FM kunjawunje wasinceda sancedakala ngoba lo mahlazo asemvakwe ungawagcina wena wagcine uba kwenzela into ngoba thina sadlula kuwo makhe sikhangele singathi ukholo khoyo sikhuphi moleni ekhaya moleni ekhaya awuphungukile phungukile sikhuphi phungukile 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 ya masithembe uyabuya masithembe uyabuya sikhuphi bendimkhangela ngoba unenambari engeyo yalapha engeyo yalapha bendimkhangela ke lo mphulaphula ndiva uba inoba uphi